Shit, I don't need shit, baby. Shit, baby, yeah.
Record.
Mazima mazima kujibeba Nikikolea kwa kikisha kwa
thena Mi mwanamke, zuri ni nao, shepu ni nao, hadhi ni nao Mi mwanamke, vyangu viwalo vya nipa mgalo Susileta mashindano, mlitukana Nyuma mlitukana Na mkasema, nalinga sana Susileta mashindano, mlitukana